ba rotletse setlhopha me go simolla go omana ka bogone phefetse sanyane tsene fo gare ga bone go simolla go lwa motho a rapa botswa gore o bewa ke mfa me menyana na a itletse lwa itleseng le ene jaanong go tsengwa tlhalo gore ga sa tlhoke go batla jaanong kgwele a dinao e setlhogo a re borales a ba kgabaganya kgwele motho wa modimo o tlile le wa gagwe motho wa modimo o tlile le wa gagwe me o simolola go ba ferosa sebete jaanong gore wa dali o a kgalema gore ga re ke motho wa metlha batho go teo ga re matlhe go senyege tshireletso abae ba bontle ko godimo ga smatsatsa ke nako a eletsa gore ke tsetlhoga go ka be le tona go ka tshula kgweleo motho wa batho o tla itlhoboga o tla tsaya loeto lo leleele go tswa ka kwa go ka go sele go ka potologa lobala le ko gore ba montshe ka kwa for security reasons.